Sorry. Ngonyama seyifikile bi-monument yaseveshkom lapho kuphela amabutho akithi ahlakazela khona namabhulu ngempi kapotr henrik silapho namhlanje sisizwe samatebele sizobungaza into yethu